muri paruwasi ya Mukobe turi mu bihe bidasanzwe ni bihe umwe wese yijijanye imitima avuga ati mbega tuvuye ko ari bihe by'amagume tuvuye ko ari bihe byiza tuvuye ko ari bihe bibi none ko kizira kwidogera imana umutima wo urabishobora mu gumubiri ntuvyihanganire kubona iparuwasi ibura umubyeyi wayo ariko rero ko tuzi ko ari imana ibikora imana niyitanga kandi imana niyo yisubiza nivyayo byose reka tuyishimire kuko yari yaduhaye umuhereza nkuka uno munsi rero nanje nkimvukira y'ikomine ya Giheta kandi nk'umukuru w'igihugu cy'u Burundi sinari kwihangana ntaje kwifatanya namwe muri ibi bihe bigoye murimwo kuko n'ibihe bisaba kuremeshanya n'ibihe byo kuremeshanya turiwe duhishije uyu munsi no mu nkuru nziza nivyo twumvise gukundana kuremeshanya no kwengengana musenyeri icariho cyo mwongere wa diocese nkuru ya Gitega yabitugaburiye iki gihe nico urukundo niho kwerekana urukundo gukuri urukundo gukuri rubonekera mu bihe bigoye nyene nk'ibi kuko tudahura ngo turemeshanye tudahura ngo turamukanye amahoro tudahura ngo duheze duhane impanuro ntacyo twoba dukoze turi muri ibihe umwe wese aguma yijijanye imitima ndiyumvira nka patiri yaramwongirije ingene uno munsi araba bari kwamura mu maso nkumva yuko koko ategerezwa kuguma afise ibigumbagumba none rero Yakoba wa patiri twagomba tukuremeshe kuko ntiwabuze wenyene twese twarabuze ekleziya yarabuze nayo nyene kuyihoza n'u Burundi bwose kuko twabuze incabwenge incabwenge yaragifise ingufu n'inkomezi soko twubakira imitima ndetse n'imibiri kuko yaragishoboye guteza imbere igihugu erega n'Imana ntitwara imicaca none tweho tugiye gusoroma kugira ngo duhera ku tugori twase duhera kuri byiza byiza tugahereza ku guhumba none rero ntiduhave duca twidogera Imana kuko turi mu bihe by'amageragezwa byo kwemera kwacu rero urukundo nirwo rwatuzanye tuzanana n'umuryango kugira ngo tube turaremeshanya duhanurana urukundo nirwo ngendegwako mu buzima bw'abantu b'Imana kuko twebwe naho twatugandaye ntitugandara nk'abapagani tugandara tuzi yuko ubuzima bwacu bufise intango n'iherezo twe twararose intango twarose intango abeshi muri twebe tugeze mu bigero tubanze twiyumvire ko tuzosaza kandi tuzopfa none ubwo nitwasaza tuzobwira ugwaruka runyuma yacu tuti kera nk'iritera nkarisama ataryo twigeze dutera ataniryo twigeze dusama n'igihe tuza turahanurana none ntibabitwigishije bati mugenzawe agacumura akagwa mu rudubi ubona utamuhanuye azopfa ikibi yakoze azogiharugwako mugana we uzogiharugwako nico gituma rero nk'abakristu duhamagarirwa guhanurana mbega none tweho kuri iyi si tuhamariye iki uburundi tubumariye iki imiryango yacu tuyimariye iki mbega tweho imibiri yacu tuyimariye iki erega nacyo nyine ni ikimana idutegeka ubwo imibiri yacu turayibungabunga ntituyihe ibiyayura mutwe erega icyaha cyo kwica abazi uko ari kwica umuntu tugahamba mugabo ni igicumuro gikomeye kubuza umubiri wawe kuba umubiri kujya Imana yabiteguye kuba